Sawubona bantu base KZN bengithi namhlanje ngifuna ukukhipha isiqhoko sami sokuba umeya kancane yazi ngibuya manje eThekwini bengine meeting khona umhlangano ngilalele endabeni le ndaba yokudla ezikoleni ngibona nefoni yami yakhala abantu balokhu bengibuza ukuthi kahle kahle kwenzekala nokudla ezikoleni siyazi ukuthi vele lento iqhamuke esifundazweni lokhu kuphakela abantwana esikoleni yazi abaphathi balesifundazwe abanayo inhliziyo ukudlala nemali le edinga ukuthi ikhishwe ukuphakela abantwana ingiphatha kabi kakhulu lento ngiyazi ukuthi abantu bafika kuthini manje njengomasipala bafuna usizo sithi kodwa laba bantu abadlala ama million wamarandi mhlawumbe more than 100 million wamarandi abekiwe ukuphakela abantwana bethu ezikoleni kodwa lamaselesele lawahleli la ku province kwesifundazwe hey yazi abantu abafundi and badlala nempilo zabantu abanye abantwana badla kanye ngosuku manje laba basiphethe laba kwesifundazweni badlana naleya mali asikho isithunzi lapho akukho ukuhlonipha lapho kodwa basaqhubeka nabuselesele baqhubeka ukudlala nathi njengabantu base KZN ibhlunga lento sonke yaxolisa ukuthi ngiba nolanga ngiyaxolisa kuba ne emotional kakhulu ngalento kodwa abantwana njengamanje abadlili bafuna ukuphaka bese bakhipha amaqabisho abolile bakhipha i rice namagunda namanunu bese bacama ukuthi abantwana bazodla ngalokho abantwana babo baphila kahle abantwana babo basema private school abantwana babo basema model C ika asikhulumi iqiniso ikakhulukazi abantu abamnyama bathintakale lana abantu basema location nasemakhaya abantwana abadlili kodwa bona basaqhubeka ukudlala nemali zabantu basaqhubeka ukudlala nempilo zabantu abafunda laba abafunda ayikho into abayifundayo lapha amandla badlala ngawo ngoba basebenzise ukuletha ushintsho kodwa badlala ngempilo yamuntu omnyama